ngikhululekile kaningi.
Hello Dumelang, sanibonani igama lami ngubheka o Prince uBheka Mchunu. Uyangazi emsakazweni uKhozi FM uhlelo itende lomcimbi njalo nje kusola ngo 5 kuya ku 9 o'clock. Kodwa ngo 5 kuya ku 6 uyosiphethe noma kanjani esicatha mayor sithi cothoza mfana. Suka madodana, make sure u 6 o'clock bese sihosha impe.
Sanibona noyengaza wethu, ake nginibelele phende futhi nginamukele kwi-channel ehamba phambili inkezo. Mina ke ngaza kwethu ke engumpeze ngithuthuka kakhumalo bathi i-lastborn yamagumete. Uma kuthi mhlawumbe usemosha kuleli khasi, ngizophinde ngicela usubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike. Kanjalo futhi ke nokushare okwikhona okukhulu kunakho konke. Webafethu ke indaba esizithola njengamanje, indaba ezibuhlungu kakhulu enganza kwethu ke la kuthinta khona ukudlula emhlabeni komunye abasakazi bomsakazo wesikhondla khondla uKhozi FM. Insizwa ke iyaziwa lapho nohlela sigaya ingoma ke nayisakaza ngendlela nje yayo ehlukile. Kodwa futhi emnandi uBheka umfo kaMchunu kube ulensizo ke silaphana sokhumbula ukuthi bekubikwa ukuthi ayikho esimeni esihle laphana ke sempilo laphana ke singena manje sithi laphana uBK uBheka Mchunu sekumenele laphana. Insizo ke ayisekho emhlabeni, khona nomunye owafakile laphana iphostri omusisi kaBheka Mchunu ubhala ukuthi awuJehova usengishile emhlabeni ubhuti wami uBK Bheka Mchunu. Ngithula la ngaxola indaba ezithi ephakade macingwane ukhonze kokhokho bethu. Baningi bafethu izidaba zasemelimoto emchonjaneni, uthi eZibuhlungu esekumenela uBheka Mchunu woKhozi FM. Hambe kahle macingane bafethu, baningi abantu laphana babhalile. Omunye uthi uBheka Mchunu bathi ke akasekhe emhlabeni. Omunye umathatha onesithembu mbatha uthi rest in peace Bheka Mchunu, wasethe ratata laphana ke ubhalile laphana. Omunye ugodidi lembe uthi rest in peace Bheka Mchunu, bowaziwa kakhulu ngeleka BK emsakazweni uKhozi FM, laluphumule macingwana. Bafethu nathi sirede nkezo sidlulisa amazwi okudabuka, sidlulisa amazwi enduduzo laphana ke ngokudlulela leli qhawe ibalaziwa kakhulu elinamagalelo amahle emsakazweni uKhozi FM. Sithi macingwane ke uphumule ngokuthula indaba ezitha, uphumule ngokuthula inyanda yomkhonto laphana ke siyathemba ukuthi sizobonana futhi kwelizayo. Lena ke indlela yethu esilinde sonke ukuba ke kumele sihambe. Nganza ukuthi mhlawumbe nakuthinula kuvo ngalolu daba, kodwa ke awudlule ngo rest in peace Bheka umfo kaMchunu laphana. Bekuyona ke video yanamhlanje indaba ezimbi enginibikela zona laphana okudlula emhlabeni kwaBheka Mchunu. Kodwa ningakhohlwa ukusubscribe, nibe nosuku olumnandi, ngithanda khona.